tekereza igihe watakaje wihanganye ibyumweru birindwi n'amezi abiri habura bibiri ukavamo.
That it would have been all over and they would have had the victory.
Kandi wagombaga kuba umuntu watsinze ugatsinda urugamba ukavamo habura iminsi cumi n'ine yonyine.